Ana ke go go be ditse fa chamber tswana tjatse. Ish. Ke ri ga mwana ka tjoki 7.
Yeah.
It's 7 ga tjiko. O bila le selo fa chamber tswana tjatse. Ere ke tsema ngunka. A chamber tswana tjatse. Ana re go nya na re bela mo ga mabaka. Wa bona ke mo kae? Ke go go be ditse. O bila le selo. Ja ye ke sala le mwana fa chamber tswana tjatse. E tsere ga mara ka. A wantar mi tia hoy taga. Flo pa lu. And they are not rooted. Or I would say something, but they are not rooted. I'm going to go to the hospital.